Sanibonani bafithi. Hey nyabona manje abantwana abaphasile manje ama results aphumile. Bukela indaba lana hey nabanye abantwana ndoda abashaya bo 9 distinctions. Hey kodwa laba ababusy nge social media. Abajayiva kuma social media every day. Hey asibaboni manje ama results wabo basibonisa. Abasaveli baphetha ama results bajayive man. Bathi zikithi nama results. Yazi abanye bazothi hey wena owakho owami ucedile isikolo. Uboy ucedile isikolo 2 years ago. Ucedile. Fokuse kwezinye izinto manje. Akangeke umbona bone nje kuma TikTok nje. Manje abantwana sebaphilela i social media man. Hey yanilimaza nikhohlwa ukufunda man. Anifundeni or sibonise njayivani phela, jayivelani ipiano phela sibonene ama results phela ku social media. Hlathini.